alafu niko na swali. Nasikiaga kwa gari auto drive. Je, kwa ndege ni auto drive ama ni fly drive?